Efrem Nana Efa. Mini Ankobia Hini of Petrensa. Me ohinen so enana. Tresse, me mammy. Petrensa hin a woo no, dimia ohinen nana. Bidi a kunya as Ankobia hin. Menya 15 years. Me position an emmy quitanin tea. Enna, nana. Kofi Juma. Nana Kofi Juma. Obo akunya we nso e de kan ho ma me se ohine nana ne me. Nti me de ye kọ eku bia. Me na me hwe ade hie ne so. Ade hie ne de ye nkọ ku. Na nkọ bia hine de tem bia no. Ohine ne se ye ne dom kra wo de wonye ne dom e bi se ohine nana ene. To war a him fear. They say, yeah, the experience I may want any my background, no. Per se, me de bois, my great town and country planning, a developing a year. And now, for insurance, so, me share, I'm a insurance, but be a any water supply. And only at the teacher is many so.